Coventry City. Coventry City. Coventry City. Coventry City. Coventry City. Coventry City. Coventry City.